that's a good idea. We are near the index chamber. Follow me. Contains the index. We must get up there. You brought such ineffective weapons to combat the flood, despite the containment protocols. The flood must not escape the installation. They can soon. Activity has caused a failure in control subset. I will rejoin you when I have completed my task. Da 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 sentinels can use their weapons to manage the flood only for a short time. Speed is of the essence. Please wait here.